pele go botlhoko re rothankeledi go monate ka ragakologoa mokaloba mogaka wa rona ke eletsa go reme ka dinao rotlhe borerwadihutsedi re tlotle rre Kajuu a moment of silence to re madomkraga re bereka mmogo re dumalane gore ya ka raya ko ditlhopong tse Kajuu le ba bangwe ba e leng gore gongwe tebelo pele ya domkraga a bone ditlhopho tse di tlang e ne e fela mo Groote Laagte le Ghanzi North ba akanya gore gongwe re tla tshwara bothata bo kae e-e le utlwa ka nna ke tsamaya botswana lotlhe ga gona bothata bo re tla bo tshwarang re bo tshwarisiwa ke kganetso kganetso ga eyo go setse sekgoropa sa kganetso ibuela Kajuu yanong ka gore ke bona gore e tlase ke dimuelelele go setse sekgoropa sa kganetso ga e le gore phoso e ka nna teng e ka nna rona le sa ithalogane e ka nna rona ya ka nna la ba kgaolo ya Ghanzi South e le rona e se baganetse ke a le kopa ikobele mphati setiteng dihuba le re le gorotwe le re wena ke wena ga e se wena ga ke ke a nna ope gape le itse gore ga o iraba mo wading e le one wadi e le one o jesa lehatshe lotlhe nna e be le re le re ntsha mo seraleng ka gore re tsise mine mo Ghanzi the first the biggest copper mine in the history of Ghanzi letele re le re ntsha mo seraleng ka gore re tsisitse motlakase mo Ghanzi o hetlhwang mo Botswana e seng wa load shedding letele re le re ntsha mo seraleng ka gore re lebolletse gore re itogamano le kgatetse pele ra go aba diploto di le 5000 mo Ghanzi metsi a dirwang a hetlhwang a ga ko molepollegela right here in Ghanzi re budgetetse 1.2 billion pula ke bua dilitso ke la ntlha go nnala mo ditsong tsa dipolotiki tsa Botswana tsa Ghanzi the infrastructure e tlileng go tla kwana